Grace of the Day on Mega Grace Hour.
Our verse of the day, namhlanje kuseni, the book of Amahubo 35, verse 1. Pigisana Jehovah, naba pigisana nami, ulwe nabo, abalwe nami. Hubo lika Davide, namhlanje kuseni, pigisana Jehovah, naba pigisana nami, ulwe nalabo, abalwe nami kuseni. Funa ukusho njalo namhlanje kuseni, noma iziphi izinto ey'thunywe isitha ukuzolwisana nempilo yakho, nanoma ibapha abantu abathunywe isitha ukuzolwisana nempilo yakho, nanoma iluphi uhlobo lobuhlungu oluthunywe isitha ukuzolwisana nempilo yakho, nanoma ngabe iziphi izimpi ezizama ukudonsa impilo yakho phansi, sengathi ungathi uqala usuku namhlanje uJehova elwisane nakho konke okulwisana nawe, alwisane nezimpi ezilwa nawe, elwisane nabantu abafuna ukudonsela phansi. UNkulunkulu sengathi ngavuka namhlanje aphaphame namhlanje, uphaphame namhlanje uNkulunkulu bese yalwa nalo lonke uhlobo luzama ukudonsela phansi. Angazi iziphi izimpi ezifuna ukukushonisa phansi, kodwa namhlanje ekuseni ngiyamemezela ukuthi uJehova lwisane nezinto ezilwa nawe, aphikisane nezinto eziphikisana nawe, aphikisane nezinto ezifuna ukungcwaba uphila, aphikisane nabantu abafuna ukukushonisa phansi abangafuni ukubona uphumelela, aphikisane namazwi akhulunywa ungazi, aphikisane namazwi akhulunywa phezu kwegama lakho ukuthi awusoze waba yilutho, awusoze waphumelela. Engathi uNkulunkulu namhlanje ngalwisane nazo zonke lezo zinto, alwisane nokungasebenzi, alwisane nenhlupheko, alwisane nobuhlungu obulwisana nempilo yakho ukuze uphumelele ube yilento uNkulunkulu afuna ukuthi ube yiyona. May the Lord arise this morning and fight against all the enemies and fight against the opposition that is pulling you down. Engathi uNkulunkulu engavuka namhlanje akunqobele zonke izitha zakho, akunqobele zonke nezifo zakho, akunqobele nabo bonke ubuhlungu obhekene nabo ekuseni. Phakama Jehova namhlanje, uphikisane nabaphikisana nami, ulwe nabalwa nami, ulwe nenhlupheko, ulwe nosizi, ulwe nezimpi. Phakama Jehova namhlanje, ulwe nalaba bantu abadlule izimpi nezibuhlungu. Phakama Jehova namhlanje, usule laba banenyembezi ekuseni. Phakama Jehova, ulwe nalaba abafuna ukuphuma ey'ntweni abangakwazi ukuphuma. Phakama Jehova ekuseni, usize labantwana abafuna ukuphuma ey'nkingeni abayithola bekuzo. Phakama Jehova, ukhulule labo mama abavuka ngey'nyembezi, belale ngey'nyembezi. Phakama Jehova, ulule isandla sakho, unqobele laba abahlulekayo namhlanje ekuseni. May the Lord arise, may your enemies be scattered. May the Lord arise and may you come out victoriously. May you arise this morning and shine. Makubonakala inkazimulo kaNkulunkulu phezu kwakho, makubonakala isandla sikaJehova phezu kwempilo yakho. Nayi kuphe bekukushonisa phansi, uzophuma kukho, unqobe kukhona, ngoba uNkulunkulu nawe. Namhlanje uNkulunkulu uqala ipheji elisha empilweni yakho. Uzophikisana nabaphikisana nawe, uzolwa nabalwa nawe. Wonke amacebo acetshwayo naplanayo ungazi, uJehova uzolwa nawo. Bazolwa bodwa, bexabane bodwa, bavukele impilo yakho. Nezitha zonke namadimoni akho athunyelwe emzini wakho ayophambana phezu komuzi wakho, alwe odwa, akufune engakutholi, abheke igama lakhe efuna ukushonisa phansi engalitholi igama lakho, ngoba uJehova uzolwisana nabalwisana nawe. Abafuna ukucekela phansi bayothi behlangene, bethi befuna ukulwa nawe, bevele bexabane nodwa, beshayane bodwa, koze kusekuseni bezama ukukubamba bengakutholi, bengakubambi, bengakwazi ukukubona, ngoba uNkulunkulu uzolwisana nabalwisana nawe, alwe nezimpi ezikulwisayo. Bazoceba, baplane, kodwa awekho alikho nelilodwa iplan eyophumelela. Onke ama-strategies onke ngeke azaphumelela, ngoba uNkulunkulu uzolwisana nazo zonke izinto ey'lwisana nempilo yakho. Zonke izimo ey'khishiwe nangaphansi komhlaba, nangaphansi kolwandle, naphezulu emkhathini ey'thunyelwe kuwe, zizokufuna ubusuku bonke zingakutholi, zizolithungathi igama lakho zingalitholi, ngoba uJehova uzolwisana nakho konke ukulwisana nawe. Phikisana Jehova, nabaphikisana nami, ulwe nabalwa nami, unqoba abafuna ukunqoba, abangicebela izinto ezimbi banqobe Jehova. This is